kwenzekeni madoda kwenzekeni kanti kwenzekeni madoda kwenzekeni sabathe ahlanganiseki kwenzekeni madoda kwenzekeni sabathe ahlanganiseki kwenzekeni madoda kwenzekeni kwenzekeni sengiyabuza ngiphendule sabathe ngiyazama ukubamba yakubambe suka kudala sola uchatha obhathasi namanje sasekhona sesibizwa izinja zege marawai ikepikinga kozimina nawezifa Pressa clever, fagu moyo ungabanaka abantu amahlala khona ushafaka amandla shona khona umdala uzosibona mabezelo mona
sina ukubekezela kwasiphendula umdlalo wehlakaniphi kwabiza ukuba hlakaniphe emaphutheni ontanga sayifunda ivaliwe ukuba ukuphika nezolo kusicisha amathuba okufinyelela kwingomuso bafethi kungani idlile umona ngoba kwathina le mpumelelo sayijulukela kodwa ke kufanele Iningi lethu lafunda ukukhuluma ningakwazi ukuhamba namuhla lande ngomlomo kunezenzo bafowethu enzani kahle kulomhlaba ningabheki ukunconywa uma sizama siyacindezelwa uma sesiphumelele sibongelwa ngamagama abhakela inhliziyo ukuthiwa siyasiphakamisa eish
kanti kwenzekeni 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 madoda kwenzekeni 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 madoda kwenzekeni sabathe ahlanganiseki kwenzekeni madoda kwenzekeni sabathe ahlanganiseki kwenzekeni madoda kwenzekeni
ngithi ngiyabuza ngithola i-answer sansabuze ngicabanga ngizangifuna ukukhala lento yomculo isingiqeda amandla mangitshela umama thiqina mfana usunengane kumele ubele ukudoda bakho kusukela umncane lokhu ucula bekunokuthatha masuphume and I always think uzoshintsha ma ukhula ubunokuhamba ungabuya every time mangifona uhlezi une-crew let uyarealize mele ufeza amaphupha lakuhlanganiseke i-oled I don't know what to do kanti kwenzekeni ngabe inkinga yami ilele ephepheni cela ningitsheleni somele lungise ngaze kube late ya
kanti kwenzekeni 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 madoda kwenzekeni 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 madoda kwenzekeni sabathe ahlanganiseki kwenzekeni madoda kwenzekeni sabathe ahlanganiseki